Nase osiyala sedube sowethu seyinqose kumphakathi ukuthi wamukele imphumela yokhetho njengoba injalo bengasusu uthuthuva lokhu kuza ngemuva yokuthi isilo samabandla uMisi Zulu kaZwelithini eyalele ukuthi kabaholi basemahostel asesifundazweni iGoli kanye naKwaZulu Natali bethathe igxalaba eqinisekiseni ukuthi kuba nokuthula ngemuva kokhetho likazwelonke.
Izinduna zasehostela laseDube eSoweto zithi umsebenzi wazo uqinisekisa ukuthi alukho udweshu oluba khona emahostela. Lokhu kuza ngemuva kwekhwelo elishawe isilo sakwaZulu uMisi Zulu kaZwelithini nokuyilapho sinqume khona izinduna ukuba zibike ngodlame olungahle libheduke kulandela ukumenyezelwa kwemphumela yokhetho.
Thina ikakhulukazi sibhekelele kakhulu ukuthi kungabikho umsindo. Kungabikho umuntu olimalayo emva kokhetho. Kodwa iy'nhlangano zonke endaweni ethile nethile khona abaney'khalo kwezinye iy'ndawo khona laba kungekho khona iy'khalo. Thina njengobuholi bendabuko sivumelana nayo indlula mithi yokuthi kungabe khona kubambana ngey'hluthu. Ngoba ukulwa kucekela phansi umnotho kudala iy'ngedama kuyakalwa abantu abakutholi ukuthula nje.
Noma singeke sisho uthole unjani ushintshe silindele kodwa sicabanga ukuthi ama politicians enze sekusezandleni zawo ukuthi ukusuka manje azovumelana ukuthi asiphatha kanjani njengoba wazi ukuthi akekho umuntu owine outrightly kusho ukuthi sizobona ukubana bazophatha sesiyoqala ukubuka lapho ukuthi basisa kule direction abavoti abayifunayo nebebeyivotela yini kodwa siyenxusa ukuthi noma ubani ozophatha azi ukuthi uvotelwa abantu ngoba kufuneka ukuthi asize abantu, asebenzele abantu.
Izinduna ziphinde zagcizelela ukubaluleka kokusebenzisana kosopolitiki kanye nobuholi bomdabu ukuqinisekisa ukuthula kanye nokuphepha. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu eDube.